ngenda kumana Leonce nkaba ndongoye muganga sa banyafrotebu nkaba ndongoye n'urunani ADC Kibiri nkaba nserukira inama nkuru y'igihugu Senared mu Burundi. Ibiganiro nta uvuga ko biratangura neza, ariko intambwe tugeze ko ndabona ko turi ko dutera imbere, kuko abarundi nka bose nababonye ngaha abajejwe ibibazo biri mu gihugu, abo muri leta narababonye, abo mugambwe uri ku butegetsi narababonye, abo muri Senared narababonye, narabonye abo muri societe mu mashyirahamwe yigenga narabonye, mwebwe abamenyeshamakuru umuhuza bose nabonye yarabumvirije, ko yabumvirije rero yagize icyo akuyemo kandi yakibashikirije baracunganira. Nkibaza ko uko nabonye biriko biravamo bya umuhuza yadushikirije, nibaza ko intambwe iri kwiraboneka, kuko ibiganiro byama bitangura uko nivyo twe twari twifuje ko byoshe bitangura nyine bikanyaruka, kugira abarundi bave muri aya magume barimo, bave muri ubwicanyi barimo, bave muri ugutotezanya barimo, abahunze bahunguke, abapfunzwe bafungiye bya politiki bapfungugwe, imigambi isubire gukora, maradiyo asubire gukora, Burundi busubire gutekana, bahora badufasha badufashe twiteze imbere, kuko ubukene n'ubushomeri biraturembeje. Kibaza rero ko abo bantu bose bari hano tugatuma zinga yose turi ngaha nasa ko nitwa badukunda igihugu n'abanyagihugu, intambwe zo gukurikira nibatse ko tuzoca tuja kuri ivyo bibazo tukumvikana ingene byotorega umuti vuba, hanyuma ibiganira kwirwa bibiri ni yarusha bikagenda kubera mu Burundi, kuko abarundi bose barabinyote barabikenewe, ntihagire usubira kuvuga ngo ariko ari ibiganiro wenyine yarakumiriye abandi, kuko ubakumiriye ni hahandi ntacu uri kurakora uri kuratumwanya uri kuratuburyo nta nico bimara. Cyo rero mu ncamake novuga nti iyi ntambwe tugeze ko twese twari ngaha nabonye abo muri Senared nabo nayo ushumbura bavugana kibaza nti ibintu ni ntago biri kubigenda neza.